Word and Worship uhlelo lwabo bonke abathandi besonto. Uma ufisa ukuba ingxenye yohlelo, ungaxhumana nabadidiyele balo ngokuthumela i-email ku-info@dumisa.tv. Sicela niqhubekele phambili nokubukela uhlelo njalo ngomsombuluko kuya ngolwesihlanu ngo-3 o'clock ku-Dumisa TV, channel 340 DSTV.